محمد 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 محمد.
Alizaliwa yatima kisha kafariki na mama, akanyonyeshwa na Thuwaibatul Aslamia kisha Halimatu Saadia, na Allah kamjalia nyingi hekima, akamfanya kipenzi na rehma kwa dunia nzima, akamjalia kauli thabit kwa kila neno analosema, natamani ningekuwa pumzi yake pinde napohema. Muhammad,